Kimamba on the beats.
Zawadika upendo, nimehifadhi moyoni, nitakutunza.
Kipenzi changu my baby, nakupenda sana, you got me feeling like cheesy, nisipokuona.